Greetings everyone, my name is Mpilenhle Mpilo and you are watching Insimbi News. On the headlines, sithola ukuthi intokazi eyashiya isigubhukane emdlalweni imbewu seed ufundisazwane uzobonakala maduzane kwi-Rhythm City. Ufundisazwane uzolingisa indawo kalu engummeli osemkhakheni ophambili. Uzoqala ukubonakala njengoba kuzoqala inyanga entsha ekhonjiswa kulo mdlalo kwi-ETV. Kanti usethimbeni lokugcina labalingisi abangena ngoba isizini isizophela sekuzoqala entsha. Uthe ufundisazwane mayikhuluma nabezindaba wathi uyaxolisa ngokuthi ashiye kanjalo nje kwimbewu njengoba abantu abaningi bebemthanda ngendlela abelingisa ngayo, kodwa wathi uyathembisa ukuthi akezukulehlisa izinga lendlela abe-acta ngalo. Okunalokho uzolenyusa, uyathembisa ukuthi kubo bonke labo bebemthanda, bemlandela, bemsekela njengoba ebengum-acta ohamba phambili, usazoqhubeka njalo izinga elenyusile. Ngiyabonga.